Yes, madam.
Yebo, wamukelekile ma'am. Siyayithatha ithombe. Uyakwazi ukungena ngaphakathi uthathe ithombe ngokwakho. Uthathe ithombe, siyakubhalela namagama athandwa wena la.
Yeah, I'm afraid to dial on a man.
Thank you.
Thank you.
my head, never mind.